nonse amene mulinzika za Malawi makamaka ino amene munalimbetsa mukaundu wa voti nambala yokwana 6.8 million dziko la Malawi likupita kuchisankho msabata zingapo zokubwerazi kumene mukasankhe boma la kumtima kwanu. Zipani zonse zimene zikupikisana nawo zina za izo zamba kumanama kuti pale amene akufuna kubera mavoti akumato sana zala ife amayenga tafuna kutsimikizireni kuti musaope. Iyo ni mbali modzi ya ndari, mbali modzi mijamati propaganda kungofuna kuopyezani kuti mwina muchite mantha musaka vote. Ife amayenga maso watu alicheru kuyanga na dziko la Malawi, kuyanga na zipani zonse za zimezi mdziko la Malawi kuti pasapezeke wina aliyense kubera mavoti. Takati kubela mavoti kumbuyo kwa 2014, 2004, 1999, koma nthawi ino tifuna kusimikizira na Malawi kuti anthu athu andale awa sapatsidwa mpata ndi umodzi womwe kuti abe mavoti. Siziteka kuli mayenga tsopano ku Malawi. Mayenga ni maso a dziko, mayenga ni maso anthu onse ndipo sitilola kuti wina aliyense abe mavoti. Siziteka. Taika njira zathu zimeti kuzidziwa maso athu ali kumene kwakuyangana tikuyangana chine chilichonse mwatsatani satani kuti pasapezeke wina omufuna kulowa mboma mokuba sitilola pachifukwa ichi tafati kutsimikizira na Malawi kuti pamene mukupita kukavota pitani munyinji wanu wonse tikudziwa kuti mulipo kwa 6.8 million amene mukavota ndipo inuyo mukuyenera kuti muikhale odzipereka ndipo asangala kuti tukasankha boma limene tikufuna. Sipasapezeka wina ndipo sipapezeka wina kapena chipani chimene chingathe kuti chibe. Tikudziwa kuyesa ena kuti afuna alipire awo ndalama adzichita zotani koma zonsezo tikuona ndi maso ndipo tikuyangana. Ndipo pa tsiku lapa 21 May sikudzapezeka wina oti aloledwa kuti abe. Maso athu alitcheru tikuyangana ndipo maiko onse a dziko lapansi alinafe kumbuyo kwathuku kuyanganitsa kuti palibe anati abe mavoti. Ndipo siziteka. Pachifukwa ichi tikupempha nonse amene mumatsata zipani zanu kavoteni mwakufuna kwanu kuchokera kumtima kwanu mukalole ndithu kuti musankhe boma limukulifuna. Mukudziwa Malawi kuti tili pakati pa mavuto a katangale kuba mitundu yochepa kumasangalala anthu ochepa kumasangalala zimenezo muyenera kuthetsa pakisankho chimenechi. Kuthetsa kwati ndikasankha boma limene inu mukulifuna kusankha chipani chimene mukuchifuna chipani imene chidzayanjanitse dziko chipani imene chidzakhapangitsa kuti dziko lathu lija litukuke chipani imene chidzathetse umbanda katangale ndi kukondera mdziko. Dziko la Malawi lakhali losekedwa pa dziko lapansi chifukwa cha andale amene akhala kukhalapo kumasokoneza zinthu ife tikuona lero mpata umene utatseka. Ife amayenga tikuyangʼana mwachidwi kwambiri kuti palibe amene atambe chisankho ndipo palibe amene angagwiritse ntchito ndalama kuba kukubwerani nzeru zanu ino Malawi kusatheka. Chimene mukufuna inu chimene chikachitike, zimene mukufuna kuvotera zimene zikachitike ndipo pa 21 May kumapeto kwa chimene adzalengeza ameki adzalengeza kuti amene wawina ndithu wawina chifukwa choti anthu amuvotera osati chifukwa wamba. Tamvapo kuti ADP akuyankhula zawo, AUTM akuyankhula zawo, ena ndiye akuyankhula zawo mosa mvera anthu amenewo kulibe amene ali mphamvu yoba chisankho oba masankho mu 2019 pa 21 May pakulibe. Tikuyang'anitsitsa ife ndipo musachite mantha. Chimene tikupemphani choti pakuti olembetsa anachepa kwa anthu 18 million amene alembetsa ndi 6.8 million okha ndi ochepa amenewo. Pachifukwa ichi tikupemphani kuti ngakhale pokavota mukaonetsetsa kuti mukusata malamulo ndi ndondomeko zimene akukuuzani zokuti mavoto onongeka asakachuluke. Chimene tikufuna ife choti chipani imechita asachule chisankhidwe mavoto ochuluka kuti boma limene likhale vomelezwa ndi anthu onse dziko la Malawi. Ine Sandra Zuma kuimira bunge la mayenga ndafuna ndikumasuleni ya Malawi kuti musakhale ndi mantha, musakhale ndi nkhawa, musachite musatekeseke. Zonse akuyankhula ndale izi ndi ndale chabe koma inu ndithu mutsate zimene ife tikuyankhulazi kuti kulibe amene avere mavoti kaya kwa boma Nigerians, kaya Malaysians, kaya Pakistanis, kaya Indians. Musaope kulibe amene avere mavoti. Ndikubwerezanso kulibe amene avere mavoti maso athu akuona inu voti yanu ndiye mphamvu. Voti yanu ndiye chifukwa cha dziko. Voti yanu ndiye tsogola Malawi. Tatiye tikavote mwakufuna kwathu mopanda kuopsezedwa. Ndipo andalewa tikuwayang'anitsitsa kuti asaopseze kapena asaname. Chifukwa ena awo akungofuna kuopsa muchite mantha musaope a Malawi. Ndine Sandra Zuma kuyankhulira kuno ku Johannesburg kuimira bungwe la Malawi Engagement Group zikomo.